Bari bari moo madam, la dru veri moo.